Chawa turula dunia uhejia. kuza. Ye mafundi vao kwa wasaza, wacheni si watukuza. Ye mafundi vao kwa wasaza,
see you.